ememe ejiri mara anyị ya na mgbe gboo a na-akpọ egbe ala ndọkị na-agba egbe ndọkị na-agba ịkọ ndọkị dị n'ọkọ nkọ ndọkị ma agba omenala nke o yiri nna anyị dịkwa ndebe ebe wu ihe emume ọlị a na-eme a na-eji mara ihe gbasara ndọkị na mbụ ibere onye na-ebe ugbu a dịka ote ahịa dị na-agba ha akpọchala egbe a na-enwe ndị nne nwe ndị nna ụmụntakịrị na-enwe ndị na-anya nwe ndụrụmọdụ dị ka nne hụrụwe n'egbe ma ọ bụ nna hụrụwe n'egbe nwega anyị nwe n'ihi gwa ekwuwesị enyi onuga na ụta dị ụta onume ụtọ dị ụta na ọgị dịrị ọnụ na mma so gawu omenala ntọala ejiri nwere ndụ gị ọnwụ n'eziokwu na taa chọọchị were le ọtụtụ omenala anyị ọta egbe bụ nye dị na ndụ gị anyị dịkwa na-eme ha anyị dịrị na-eme ha ndọkị na-agba egbe ndọkị na-agba igbo ndọkị na-agba mmadụ ọ bụrụ ihe ndọkị na-eme ọnwụ ya dị na-echeta taa so gawu ememe pụrụ iche n'ala ndụ gị anyị na-emekwa nwa n'ozu oge ndọkị mma mmadụ ndọkị lelu mmadụ olalụ na mmanụ
mmanụ na anyị hụrụ luta ihe dị ụta na-adị anyị mma kwukwu n'ihi na omenala ka eji mara ndị mmadụ omenala ka eji mara mba anyị na onye ụgbọala ekpeta si na gị dị nga ma ebe olu mara mma omenala olu bụ ụtọ na zaatị
Thank you.
mande was I bet and do was what I got ever who my dolly did you all want to come away here why who my dolly did I say I know see why my dear one day you get him and I got up you can hear him why my dear me pull out now he does my man well I know I pull out
ah comrade oye kachi cadet ekeke awon pa fo wosh awon ma fo ndoke ndoke wole
ei
ai ka pare wo the youth president of wosh community
sir
that I'm talking ya gba won mena ara awe brigade na wa ni che gobra ne obi na ton won
Thank you. Let me tell you something. Oju eju nga na ngo ta na eri o ta. Police dey go che wa. Security nwere nga wi hu na anya.
Yeah.
Awro me na anya hu onye ka na anya ka hu ma.
Abika.
Bayu na patrapo.
Wanya na na branye wu. E kwa tu kwa mporo e ga.
Tumu ka di lo. Ma na ni tere wa hin eri eri eri.
Wanya na na branye
wu. Tumu sa tu na ndoke ka. O do so. O
do so my
brother. Onye mai mai.
Ali ndoke da so sa ke
lo.
No teacher get it.
Appointment. This is my godfather. He came back.
In a bomb, 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 in a bomb,